So in an sadawa do dalero ga masu tegin.